Awurade ma me nye de wo.
What right? Jesus Christ.